go chukwu so for we si o no si se di we ti bu elo se lana e zo no mo no mo na nko ugo ugo ndi ba mi we si o no wu no do gu gbo si ankete Dizi kife nwa guje mile, adi azia na mbwaka. Uje afa meje moti newo, chukwa bia ma chua ba o chua. Umuchi malu no bako ba Ngono wa yezi Edu suwizi Mwachu kutelu denso Mr. Azubike Simon Ayezi Ebube Chukwuzo Ufuonye ndi obolu jemonu Korea Dollars Investment Mr. Ugo Chukwu Sofo Ezo Numo Ugo Boz Ugo Nilonyoso kwesileze ezigbo nwa ndụ mụ na nkwoje eme ọnụ ezi obi nwa onye adani odogwo n'osobili ezi obi nwa na atani chief nonso aka bụ eze Wendy back up with an attorney. Yan is Bolalia, Mrs. Azuka Kabweze. Adandi be Fajikan of Wakuba. Or do you call number one, your man? Is it what he mean? Achalugo nwanyi Anyanwu ututu Ezigbo nwanne mmadu Onye ka ị na-ekele ezi na nteji abụọ? Chief Osi Tigbo Okwe Divine na Chapauzin Ojimote Mogo na nteji Ezigbo nwa ndị nteji ji eme ọnụ Oke mmadụ na Chapauzin Akagwulego Odogwo n'isobili High Chief Honorable Vincent Ndudi Ogbonni Oni n'ogwu odogwo n'osomali igilezi Oni n'ogwu the fifth n'umu onye ogwu osomali igilezi Akulu mmadu na USA Mwadobo nwanne mu Mwadobo odogwo n'ishilechi Kankene n'ezi odogwo Ezi odogwo mmadu n'ọnụ afọ Onye ka nnekedezi Mr. Chukwu de Odua. Egwu odike na ogwu uno. Wallet Chief Oduma Enebele Odua. Na ogbakuba. Ezigbo nwanne m mmadu. Egwu odike na ogwu uno. Mama, just one mama, mu, don't call me so please.